I tūtaki te kuini ki a Willie Apiata VC, tetahi hui I Buckingham Palace, rānana I te rānei. He mea whakāhua hoki rāua e tū ngā tahiana, a I kōreroahi ahi rāua mo te wā poto. Kei rānana a Apiata mo te hui a te uepu o ngā tohu rīpeka Wikitoria me ngā tohu rīpeka Hori. Ka whakawhiwhia e rā tohu e rua ki ngā hautoa o te pakanga, hei a pōpō rātou whakamanuhiri tiai e Whēao Harry.